twafite flambo yari iwanje musanzwe kinagenzura kora musonga ati ari iwanje kwabihetse nga
Filijansi yavuze ati ngo yagusa ngo ibujumbura ngo ibya football basa n'ababihebye bikundira basket muragenda igitega muri entraînement murabe abantu muhasanga turakumbuye vitaro imeze neza na interstare nziza hamwe zuzuza abantu
na basket niba ikuta cyane ugiye kuraba irefo yarabaye motivation oya muntu
mabirangi
ni gito
kiba kironka aho kibashira
oya ariko no musige durabe ntari giye kitanuzura niyo mava ubwo rero je nibaza yuko umupira wo ngamu gisagaruzo soya kuryoha umusozo wagarutse kukinira ngaho ku ntware kuko abafana bose ari abashaka kuduga bakabura uburyo
bw'ukuzokina na champion izori yabe
aho rero kubura abafana biracabandanije kuko nimba irabo buryo abarundi bafise ara n'igitoro ingene
kiba cyo zizohabera ngo nikore ikipe y'ubujumbura bazubira match zikomakome
tanke bagishobora kutuga ruguru gukinirayo
ariko centre technique arabera match ariko ntihuzura
bivana ikipe iba yahakiniye
interstar yarakinye
interstar
magara yarakinye
none ari interstar igakina namagara haza abafana bangahe niba abafana nka 10 abandi bose ugasangana ba interstar cyo ushaka buzura ikibuga kandi na interstar iri kuri amara match tari kuri akina neza nkuko babishaka
Nuko umukinyi ra muri kino gihafite itsindo byinshi muri Primus ligue yitwa Jean-Claude Ndarusanze batazira lambaramba uri umukinyi wa kera pasi ngo akibaza ati uyu muhungu aje kuba mere bitere n'imyaka afise kwa rakuze lambaramba tumuzi muri rya ridique
lambaramba vraiment ancien mu ancien muri rya ridique bera ko sigitangaje wone umukinyi aje nk'ubunya muri generation yakinyi bashasha akigaragaza ari nk'umu anse wa kera lambaramba ireve avuye muri mu Rwanda cyangwa amerge biter nitubeshanye amerge biter aragaruka ino aja muri Kayanza United byagenze neza cyane ko yabyipfuza uno munsi ari muri dynamique 2 ans turaba akinyi bari kwaganirwa ubusatizi bwabo nibande bati niba akinyi akiri abajene turaba ekipe wowe arimwo imeze gute ahetse gute niyo mpamvu uzona ku rimwe rimwe hajya experience ku bantu mu bantu ko bahiganirwa irakonta ariko yirukana Kesi Jordan acamera nk'ubuja gatoya muti